What's up, Friday?
Hey, Friday! Ha, zaphuruma namhlanje. Hamba nobani? Ngizongthola.
Wemadlamini uphi umqombothi lapho? Aw, yazi mangifike ekhaya ngiyothola umqombothi madoda.
Wemadlamini uphi umqombothi? 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 Wemadlamini uphi umqombothi?